Sauti ni ya Rocky B Janya Kach tukiwa na engineer Vicky Wodolare. Moninga ya solo Dr. Milton Obamba, senior lecturer Leeds University, United Kingdom.
Sauti nani no nenelela Mia ewoda niki sauti nani no nenelela Jangoma woda niki sauti nani no tera loka Jangoma woda niki sauti nani no tera loka
Mia wajogyo donjo kuoma kawono godhiambo anawero siepna Ni awa juogyo donjo kuoma kawono godhiambo anasungo siepna Milton Obamba anasungi kanyako Daktari anadendi gidwanda Jako Gero anasungi kama Profesa anasungi gingolo Baba Clay anasungi kanyako Milton Obamba yae
Daktari yae Daktari ine malunge ngolo ya eja kogero
Salimia MC Lydia Tet Olet A insurance consultant
Osiepna kawona nyiso ganda kenda yange lela tije maini timo Ratego we alithne oganda kawono elela tije maini timo Twak ne oganda duto e piny mangima Ine mitimo nonro mag fwenyo rieko e piny mangima Ine mipuonjo oganda kaka iloso mwandu e kor mbui Ratego ine mipuonjo oganda kaka iloso mwandu e yor mbui Daktari Wodobamba Cecil jatelo woda Mary Ratego tumiri dore Owadgi Cecil jatelo woda Mary Osiepna tumiri dore Owadgi kwacho kolo manoja madaraka Osiepna tumiri dore Owadgi kwacho kolo manoja madaraka Omiyo we alithne oganda skunde maini some Daktari Wodobamba Omiyo we alithne oganda kunde maini some Dr. Milton Obamba Isomo Sweden e piny wasunge Isomo Norway e piny wasunge Isomo Netherlands e piny wasunge Isomo Australia e piny wasunge Isomo Britain kendi baro wasunge Daktari ya era tego Wodobamba
Bamba woda chinga meri Osiepno siepe giduto Benda diali godo Ya eja kogero Osiepno siepe giduto Benda diali godo Ya eja kogero Ningire wonya sango Professor Charles Ongondo Benda sungi godo
E CEO
Ningire wonya sango Professor Charles Ongondo Benda sungi godo Director K Aisha Odu Sali Adhiambo Professor Charles Ongondo Benda luonge ngolo nini
Jaod Sali Adhiambo Professor Charles Ong'ondo Benda luonge ngolo nini Ni Ruth Woyoana Dr. Julius Juana Ratega Sungi Godo
Bwana PS, Bwana PS
Ni Ruth Woyoana Dr. Julius Juana Ratega Sungi Godo Jandhiwa Sirikal Dr. Julius Juan Yaya Sungi Godo Jandhiwa Sirikal Dr. Julius Juan Yaya Sungi Godo Migosi Olwako Sore Woi Marandiga Benda Luonge Ngolo Nini Migosi Olwako Sore Woi Marandiga Benda Luonge Ngolo Nini
Muke Unyaka Chikogiru
Migosi Olwako Sore Wodika Nukolua Benda Diali Godo Dr. Philip Ayo sifa mano wod nyal nganga Dr. Philip Ayo sifa mano wod nyal nganga
IT expert Kampala
Ni wod kanuko bura Ayo sifa benda sungi godo Ni wod kanuko bura Ayo sifa benda sungi godo Dr. James Otieno Wood Nambo Kana Benda Sungi Godo
A Senior Officer Arusha
Dr. James Otieno Wood Nambo Kana Benda Sungi Godo Ni James Otieno Joey Ya Madaraka Osiep Na Dendi Godo
Officer Arusha
Ni James Otieno Joey Ya Madaraka Osiep Na Dendi Godo MC Lydia Ted Nyar Kisumo benda sungi godo nyako motimo dola
Insurance consultant MC Lydia Tet Olex
Osiep na kata minodi Carolina tieno to nyaka luonge ngolo nini Osiep na kata minodi Carolina tieno be nyaka luonge ngolo nini Jaber nyako maonge sunga Carolina tieno nyaruge nyasi gomre
Mama
Jaber nyako maonge sunga kendo rwako welo nyaruge jimiorengo Jaber nyako molo nyeweche thieth nyathigi Dominic Musando Jaber nyako mosomo
Osomo medical kendo en senior nurse Leeds in UK Member of Royal College of Nurses
Ni woche giduto benda luonge ngolo ni nyiri motimo pesa Ni woche giduto benda luonge ngolo nyiri motimo pesa Olivia Godia Marcelino Simbo nyuge nyotimo dola
Otimo pesa lilo
Olivia Godia Marcelino Simbo nyuge nyotimo dola
Nyiri mutimo pesa
Nyar Joiro Caroline Nyako motimo pesa
Mano biochemist
Nyar Joiro Caroline Nyako motimo pesa
Caroline Muhawan
Chalo dasani Mi chunyi ler kendo chalo pisoko Mi chunyi ler kendo chalo dasani Ine mi konyo jango maruki mawoda diki Igolo pesa mondago na ngolo Igolo dola jango manyono ngolo Ine mi jiwaga kenda onge luoro Rategi jiwaga jango maonge luoro
wach yae nyakogero roki koro dhiyo yae wuoda diki ngoma koro tieko ayae
Nyamita Imoso na Steve Oyole Wood Nyakach Koguta Pamoja na Engineer Collins Ogada Mrs. Winnie Kwa Chokolo Dr. Milton Obamba Wood Nyakach Kogero Yawadonge Nyakach Kogero Podpack